Tēnā koutou katoa.
Ko Ray Smith aho.
Kei te whakahihi, mātou, ki te tautoko I te taonga
Ahu Whenua.
We're proud to sponsor the Ahu Whenua Trophy. The competition plays an important role in highlighting excellence in the Māori primary sector. I'd like to acknowledge the hard mahi of our outstanding Māori dairy farmers. Best of luck to tonight's finalists. Nga mihi nui, kia koutou katoa.